bɛsia firi wo mu no ɛno na nyame bɛyɛ ɔka mo sɛ wobɔ sɛ wobɔ ɔbɛyɛ nneɛma foforɔ sɛ wobɔ sɛ wobɔ ɔbɛyɛ nneɛma foforɔ ɔtafo wo ntome nsa meɔ ɔtafo wo ntome nsa sa me hyɛberɛ nyame akamfa me ho no
so.